kumchosha Mungu wa majeshi. Na ikiwa kulikuwa na magonjwa, Baba unaondoa. I pray for in the name of Jesus. Those that are back to the Lord.
Yes.